Ibo Bibo, Ekenemono, Eba Nota Sabona, Balogun Business Association, Trade Fair Complex, Yabu BBA. I Bialokaina, Onyi Cindy BBA, Bo, Chief Tony Obi, Obiekunye, Kai Balikotan Kata, Kogwani, Ife Basalo, Ifana, Otono, Etuosi, Malodebe, Nanyabu Trade Fair Complex, Etuosi, Oku, Nanwalendi Chole, Napo, Umunai, Ebehase, Alachapia, Mo, Bebenke, Hawubelo, Bebenke, Napo Trade Fair. Emum ona adikwonu ma anu katanaka ni nukatanaka ebe achikota kewe malo nke beziokwu ai wenu no nwelo ogbako enwelo ka onwa march gbarambura abani 25 ya bu 25th of march ubochi monday ubochi senator elect dr patrick ifanyoba paulu ndi siafia mado nemone we gafu ndi getinye onu nokwu ni he gbasara nya bu okwu na adapota na trade fair complex mana asina ngugu aga ato ato na oba holi moye mbo na tupu amakwanu mbu agezi igwe ka igazie na nke obiekunie ka ogwa anyi ifoma gbasalo trade fair complex unechef na naka mbu maze ifanye ngosu kamputa kwon
nai
am afamo bo chief Tony Obi obiekunie na oketi mula kwa Tony Brown ka ba afandi azuafia na trade fair na Lagos eba Mumu abo onyisi kana abo president of Balogun Business Association ndenwe ICC bo International Center for Commerce hanile nime trade fair complex here
odima emu o nwere ife ijuwe bia bata ata maka na kembo izu ko nemo ne gala aga akoko bia na akọ o kan ko ife basalo onodo uno wabo ndi igbo bo ndi na azu afia no na trade fair complex I won wata ozi no nwelo ogbako enwelo Nobody abu Lagos kam onwa March gbarambura abani 25 yabo 25th of March was Monday emu nyabo ogbako kai nuru na ofu onye nime ndi bia nyabo ogbako bo yobe non senator elect onye nka ha yabo Ahmed Lawal I choke I malo ife ogbako ha bo na ife onwelo iji we metuta umu nine on a trade fair complex
ana mekere maka ajuju onu a ejo n'eziokwu Ekenem na gala Chief Dr. Patrick Ifanyoba dike ndi igbo anya ebejeri akwa na ife na eme na mmiri na chiri ndi igbo na azu ahia na mpala ebe na bo trade fair so owoni rie duto ihe ogu and the bro somebody onye bu ndi igbo nobi owe kpon na akara ekwente we simu na chọrọ ifu mu na uno nkwari a na akpọ hotel n'ọnụ oyibo nke bụ Protea Hotel dị na Ikeja na chọrọ ka afụ mu n'ebe ahụ n'ụtụtụ nyaa mụ were ọsọ were ije wee bịa n'ebe ahụ m wee jụọ ọgịnị mere o wee sị m na ọ bụ maka nsogbu nke zuru anyị ahụ na ogige ebe anyị na-azụ afịa na ọ maka ya mụ bịa na o nwere senators nya na ha nwere ọgbakọ n'ebe ahụ na achọrọ ka m bịa ka m were ohere ahụ gwa ha maka nsogbu anyị nwere n'ime ebe a so m were kpọọ onye ode akwụkwọ m akpọkwara m onyeisi ndị aspanda ọ sị na ya nọ na-ame travel akpọrọ m onyeisi ndị apt ọ sị na ya nwere kọt yesterday na ama m bịa akpọrọ m tempo anọghọ in town mana ihe kpukechara bụ na anyị bụ ndị stakeholders many of the stakeholders jere unu maka na onye isi stakeholders n'ime ahịa ebe a kwara mamụ ya na Thursday ọnya mere na ndị stakeholders niile nọ na mgbada Anigbo so onye nweta nwuru ụbụ sekretary m ode akwụkwọ ndị BBA ya na onye ode akwụkwọ ego bụ financial secretary bụ escom eze nwa ndị a ndị nwetegburu mụ na ha wee so wee gaa Ikeja na hotel a mgbe anyị lụrụ anyị fụrụ dike ndị igbo bụ Dr. Patrick Ifeanyụba o wee kpọrọ anyị kpọgharịa anyị kọwachara anyị ndị senators iho senators nọ ebe a anyị nwekwara ohere fụ na nwunye Tinubu we met all of them so he introduced the topic ọkọwa o bidoro kọwaa mkpa anyị na ife anyị ji bịa mgbe ọ kọwacharụ n'ihu Senate leader bo Lewan, honorable Lewan. So oko wacharo ko waria ihaji we bia mba anyi. So anywa woru gazia onkara about details. I gazia into details. Weba the young man na ne nsogbu anyi nwere na ebunobi anyi abure ba government mba n'ihe gbasara concession. Na anyi support the policy, government policy of concessioning. Mana ihe anyi na-ekwu okwu ya bu na ohere ebe anyi no. Any no under lease, and the lease ka bo 50 years lease. Upon a 50 years I may go chan any were a kicker or ohele. If each a batekwaya another 49 years, go webo 99 years. So I work watch area, say na alo lease ya bo 50 years, and kai I jail kwa yaketa. Agabe hokara government we bia we sna haya e wole anye fe na aka onye ozo nka na bo concessioning if o putara bu na onye ozo a ga bia zi manage bezi anye anye nwanwe properties atom ze buru tenants na property anye amara ma because of na anye bu ndi igbo I we sna nka ama mme anye ji akwọ government ji nya anye ba na lease anye na akwọ government ugwo ha yearly. Anye ji ho ugwo so no nwego ihe patara odifere to ageji ma anyi anyi nwero mmadu 185,000 members within the trading community nyabu ndi na azu ahia na okrikiri ya bu trade fair ife abasataro obloso Balogun Business Association nke mbu the president obasataro anyi do 13 units under the stakeholders, ke tinyere APT, Autopass, C-Tempo, Tires, Mandela's, Car Park, and so on and so forth. And we are all fighting together. Any chair in the back of the jikolo biyono, manano ogwa. So na ijayjeru nya yabu yesterday. Ometa nuktemkolo, maki higini nyabu honorable lewan bo nyabu onisi. Committee, but it 2011. But we live by the Fenaka Orik. Orik, we poor, now government the whole complex, common idea. Now, by the Nanya, Jacka and develop where by Iano. I Jacka, I saw the offer, we cleared the bush, built with our money, worked billions of naira. So, Mbori came at 2011, Anebu Ndafia, Nanya Kuro. No manga. So why near the nuclear argument there? In the Senate, well hot committee, Genariana, Nkelewana, the same the one I gave yesterday, but chairman of that committee then. And this man was very good. All recommendation and the report with the Meru IG can on the world data. Maki he didn't know by government. Nahaga exercise out of the concessioning area. Nyabu, Iwo Puanywa. No ebe fodro no aga e concessioning which government whether we mele anyo to am all it we se na ekwere obi maka ifi na ache na ebe ai na azu ahia de ife ife okwekotaro.
Today we noticed the presence of the Igbo market leaders from trade fair at the interactive section we had here in Lagos and what the same view. So sir, please, we want you to please highlight of what actually happened between you and the Igbo leaders in 2011.
Well, thank you very much. I'll be very brief because we're about to take off. In 2011, I chaired the Senate Ad Hoc Committee on review of the privatization of public enterprise from 1999 that day, 2011. And one of the issues in contention with the Red Square that the Igbo traders particularly invested so much and they had a serious disagreement with the Bureau of Public Enterprise, BDTE. So having all the public here and of course visited the trade fair complex, we understood as a committee that the BPE was not fair to the traders, and our recommendation was that the investments must be protected. In fact, they should be encouraged to continue to invest, and therefore we required to be included in every possible way to protect them from what the BP wanted to do.
But if in government, when it's Yago, and it's Gavan, Putego, Barabo, well, Siana, maybe so. So record Nina the down. I need you record Nina. Mbana Gazi, I'm not a problem. Oric and the government, how we revoke where? Now, after the revoke, Jaria now. Yeah, government in our area, the management of the place. Government, which was here, carry concession choir again. I wait to go back to Oguayan on 2011. So this young man I met yesterday, welcome on ya, no ya but chairman then, and no ya clear then, and now you even cool then, keta. Mana mboy ga baria, which I did be to go keta about imbo. But eban de banyin on a senate, the Igbo senators. Kahanya Mamadia Haka, call banya as only see in the senate. Mamadia Bonya, Mariki gay, ndibo, nte, no, even the Ibone. Yeah, man. I'm not going to go to the matter. On your own, you never know. Nobody found a senate. Nobody found a senate. I'm not going to go for that. Can we teach that young man? Number Zaga, I throw a vote. Then we get to the vote. Oga, Makanoga, or Barisi, or Baragaba. So no one up and go back or offer for Gundibo. Makandibo, one of you guys in a trade fair, Elbasataria, because so on one year, no one, you put me ban or yeah, or you put there, no. On your banana, we look at government here on a trade fair. So the bomb never threw any whatever, Emma to go on your at the entire Igbo nation. So on your big judge, yeah.
I'm on the by Ona no go and a major conam when you see a Chicota Gonya Boku. Makanam, Abian Punipu, Asna, Ibuan or Chicoga Chico, Moha, the Oma, the Gam, Bosi Punopu. Emu onyisi emu obiekunye ayikene logo em dika isi ano ina anya na social media kembu izuka galaga enwe ndi na-ekwu na agba ndi mmadu ha lebezi ife ha nwere n'ọsọ na agba ha lebe ife ha nwere n'ọsọ na agba na nwunye Tinubu obia wuruzi trade fair ụfọdụ na-akpọ nwa Tinubu ụfọdụ akụkọ a achọrọ nke imechi ha aka enwere onye dị etu a dịka Tinubu chọrọ ịbịa wuru trade fair complex.
Biko nke bụ eziokwu enwere ụdị echiche enwere ụdị ihe a enwere ụdị ihe a dịnụ. Anya danu ogo ai na anu eba or protest ai na ema abla against onya na botin Senator Tinubu onya ai na anu ekwu obu federal government of Nigeria
okay.
On the right is eba o ha maka ai na ha na ekwu okwu not state government not Tinubu eba ai jeru onya ai na Senator Tinubu the wife of the man Ahmed the wife of Ahmed Tinubu was also there what happens to discuss with her. I na balon kata basi takwala eba nke ya wanda ekwu na aka fa na ukwu ha adro ya eh na ife abu ihe gbasata aru federal government of Nigeria and not federal government there ka ina ha na ekwu okwu a so abia na ndi igbo isi lesiba no nwere ife na eme nu acho nka nwere ohere agba ndi igbo nwere ihe na eme nu o nwere ife ga eme property ai nwere eba anyi go anyi were ana government nyere anyi ana ekwu ugwo for 50 years na akuzi yearly rent anyi to government. I need the documents. Did I open in Nigeria for where? Oh, when he get menu, na government gather, na la niyeba. Although possible.
But the man, when you see, I'm no go see him. She di after trade fair, he menu gagadi we. Oh, when only Obuya sinyezi we be meshi afia. For the Lagos State Government, ko abu no majiako no meshi we chop o one one one.
I need jaka he meshi afia. We ko na he choro. Kambo one one one. Makana go to efo na weke.
My phone.
I is pull say na get a shut down temporary. Yeah, na get akpochi nwa mgbenta. Ka I were nwa mgbenta I akpochi ni. We bagaria bandi press ndo the takoko. Gba ha ebunobi anyi. Gba ha mewu na mewu anyi. Gba ha ogwai na anu. Ka nwoke maru nwa anyi maru. Federal government amaru, state government amaru. Ndi munna ino na ani Igbo amaru. All if I mero boss ya. Anyị mechara jikwa ka akpọ ebe afịa ma azụba afịa aka gọọmenti adọ na mkpọchi afịa anyị aka individual adọ na mkpọchi ahịa anyị anyị mabụ stakeholders machara meeting wee kwuo na anyị ga-akpọchi ahịa fọ ma mgbe nta.
Ọ dị mma ndị be anyị a sị na m okwu ekwuchiri ntị ma ọ bụ ọjọọ ekwuchiri ntị na mụ ada aka ya anyị anụgo n'u president wee bụla ekele na-ebugakwanụ Dr. Senator-elect Dr. Patrick Ifanyo, but as upon Wodike, and over Shogan, Megan, and to a panic. Why are you going to go to work up? It has a wage, never can operate a hotel in Ikeja, a way no sion or the tour, no if I'm one on one. If Jigo say, Nawoka, a pokeable senator elect, Nayobe not, Bo Ahmed Lawan, Obo no Banye, no ye Jipiko, you waiting on the local trade fair complex now for 2011. Where one buffoon and Yabu media about the people. And it's your point is in a hobo, only an acquasin, the billion or bo. Mob Hanga Jacka have been chef, where now go, only a one chop eating ego, natural fair complex, Macaneba, Macaba Hanna's wife, Wokuaka, Macano Hanga, where Nahaka, Jasambodo, Apuqui Kiki, Ujua Bulunka. I went as a good German guy and say, never can I get a water for she gets out of this in Jenebe. When I'm going to see two quiet, she quite a lame woman on the model, more book working, more book would not, you would be was in deep, but to my little number of a sick. My photo to now, what a free fan name, Ayana, Anabago, Quacha, to go deep with Megon Kay, Megon Kay, why you cook I watch Pata?
I knew Okumari Bandibo, Mandan Bofesi, Mandan Lobudania. Bona, or what he had a man? He had in the cardo, or two other. I never will soon, now Bonagay, and to Icy Kawalon. So, Nibo, on how to Nebu. Eba, I need develop, I need to Lego, develop where what billions of Naira, Oblego government, Makifin care, Madame Bawanyaka, Nalani fine word. I got Punea, who don't see Kenya, nor anyone. Only go through Dr. Patrick Ifeanyi Oba, like an enemy. Macaro di Keko, Baba, they know who I can go to, more obim not to. Malana, a by nature, damn it, Apollo. Only upon the Kuribo, on the Kuribo. And I get you on the Kuribo. About a BBA, but in the way you're questioning a BBA. My Abu on the Kuribo. So I'm my pussy, only you go abuna, a Bob Nefuna, Dr. Patrick Ifeanyi Oba, senator elect. Kene enough and able to do the room.
Emum never can give hotel this in general money. If I know your boo, only journal now, what to property, I can buy whatever. Makana ask for Nam, Ujaba, would you go back when I can? When I see Lele, Unyaki, a lesson, or with Umunenki, a lesson. He may say one leg investment in one leg, Melena, and go to the Naira. He will all know he may have opened you to Puku Naira, Unyako Bano. Fulunya be Bube, Opano Munia, Yabonam, Evaka, what you are seeing, Jedebe, no Boshos or Ika Gashiga, because Yabu be a Kunia, Kogwani, Ando Fanato, Basapalo, Udim Mepa Deba, I guess you women and you, Manobri 5 year Tata, Chetano Naka, one don't work, Mazze, if I knew, was so the
world. Senate committee dealt with the issue of pressure and building. I was a member of the delegates from Balogun, Lagos, and went to see the Senate. And he was very articulate. He dealt with the issue very, very well. And at the end of the day, the Senate visited Balogun. They visited Trade Fair. And at the end of the day, it was by his recommendation that we were exercised out from what was concession to Olive. And they reduced, he also recommended that they should reduce the fee for Olive. So ever since then, we have been existing. So now, I believe he's already very familiar with our problem and the terrain. So we're giving him our support. We'll talk to the market people, speak to Igbo senators, with our town unions and the market, and we'll give him the support. Because we know that once he's there as a senior president, our problem is far solved. Thank you.
Thank you.
Also, a big thank you to my senior brother, Chief Dr. Hodipan Yuba, Senator Elect. Huh?